Ni dai ba zan ci amana ba, ba kuma zan ga an ci amana ba in kyale, zan yi aka kokari.
We going sama 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 Buhari
sama 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 sama
Osibanjo
sama 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 sama
Takin gaba
sama 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 sama
Mutane na kuma karo kuma na samun shi gaba, komai na sauki gaba za take.